Kukho izakhamzimba ezibaluleke kakhulu okufanele zityiwe ngumama xa ekhulelwe naxa encancisa. Ezi zakhamzimba zibalulekile nasekusekeleni ukukhula komntwana. Isakhamzimba sokuqala kubantwana abasakhulayo noonina nguvitamin A. Uvitamin A unceda ukukhusela umntwana nomama ezifeni ezisulelayo, futhi enze namandla okuzikhusela komzimba, immune system, aqine, omelele ekulweni nezifo. Uvitamin A ufumaneka kwispinach, enyameni yenkukhu, esibindini, emaqandeni, elubisini olune-cream, entlanzini, eluswini, nakwiziqhamo ezityheli okanye ezinombala o-orange, nemifuno. I-calcium ibalulekile kakhulu xa umntwana ekhula. I-calcium yi-mineral esetyenziswa yimizimba yethu ukwenza amathambo namazinyo awomeleleyo. I-calcium ifumaneka ekutyeni okunjengobisi, amasi, i-cheese, i-yogurt, namathambo athambileyo e-fish, njengawe-sardine ne-pilchards. Ukutya kwesithathu okudingwa ngumama okhulelweyo noncancisayo kunye nomntwana wakhe kukutya okune-iron. I-iron isikhusela ukuba singaziva sidiniwe, sibuthathaka, ikukhusela ezifeni ezininzi. Sidinga i-iron encinci emzimbeni. Xa singafumani i-iron eyaneleyo ekutyeni kwethu, singaziva singenamandla, singaphilanga kakuhle, singakwazi ukusebenza imisebenzi yethu yemihla ngemihla. Umntu angafumana i-iron eyaneleyo ngokutya inyama ebomvu, ikakhulu isibindi nentso, okanye atye ispinatshi, iimbotyi ezomileyo, umgubo wombona owongezelelwe izakhamzimba, nesonka esongezelelwe izakhamzimba. I-iron efumaneka emifunweni njengespinatshi ingena lula emzimbeni xa ityiwa kunye nokutya okunovitamin C omninzi, njengee-nachos nee-lemon. Kukhona ke nokutya okungasiniki impilo. Oku kutya kufanele umama nomntwana wakhe bakuphephe, bangakutyi. Ukuba kuyatyiwa oku kutya, makutyiwe kube kuncinci, futhi kungatyiwa yonke imihla. Ukutya okunamafutha, neswekile, netyuwa eninzi, akulungelanga mntu. Noba ngubani na, kufanele sikuphephe, singakutyi. Ukutya okuthengwa sekwenziwe ezivenkileni, kunamafutha amaninzi angenampilo, neswekile eninzi, netyuwa eninzi. Imizekelo yoku kutya okungalunganga yitshokolethi, iipayi, ukutya okufrayishiweyo okanye okuqhotsiweyo, iibhiskithi, amagwinya, isikhumba senkukhu, ukutya okunamafutha, i-ice cream, ii-chips ezishushu, ii-simba chips, ipoloni, ii-russian, nee-frankfurter. Oku kutya kubanga ukuba sibe neengxaki zentliziyo nezintso, ziyatyebisa nokutyebisa. Ukutya okuneswekile eninzi akulunganga kumama nasemntwaneni. Iswekile eninzi iyatyebisa, idala isifo seswekile, i-diabetes, nokubola kwamazinyo. Imizekelo yokutya okuneswekile eyongezelekileyo ziziselo ezibandayo, ikeyiki, ibhiskithi, swekile emhlophe nemdaka, isirapu, ubusi, ijem, nomongimali owenziwe ngee-lemon nee-orange. Abantu abaninzi bacinga ukuba iziselo ezinjenge-coke, istoni, isprite, nezinye ezinjenge-juice eyongezelelweyo zinempilo. Kanti hayi, ezi ziselo zineswekile eninzi. Kungcono kakhulu ukusela amanzi, okanye ijuice yoqobo encinci, okanye ijuice exutywe namanzi kancinci. Ijuice yeziqhamo, ineswekile eninzi nayo. Ngako ke, kufanele iselwe kancinci. Xa sipheka emakhayeni ethu, sinakho ukucutha ityuwa neswekile namafutha. Ityuwa neswekile kufanele zisetyenziswe kancinci ekutyeni okunencasa nempilo okuphekwa ekhaya. Iziqhamo ziyinto emnandi ongayinika umntwana wakho xa ebawela into eswiti. Ukutya okunamafutha anempilo avela kwimifuno, njengamafutha enziwe ngemifuno, iavocado, namandongomane, konke kunempilo xa kukuncinci. Ukwenza utshintsho oluncinci, njengokususa amanqatha enyameni ungekayipheki, nokubilisa okanye woje inyama ungayifrayishi emafutheni okanye eoyilini. Kukwenzela usapho lwakho isigqibo esibhetele, itye ukutya okungcono yonke imihla.